go, when you rag a mona, son of a gun, Sivana, Amarira, Pahora Naga, Minicha so and we.
Yeah. Uko wisetsa. Some of us mungenda wadamu. Ngwishi. Ukutehe na wanyuma ya Weka nuri Ehe Aha
naje kuyirinda sivyo uno buzima buzira umuze ni mpamvu maze imyaka 15 ndi kubakubita mwe mwese bisaba kwirinda kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze siko bimeze abashaka gukomeza kuba hasha bigaza mu kirere kumisha kumisha hejuru mbereke kumisha hejuru
baba 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 ukuteye ndi bikira Maria officially One is a marina.
Some of us.
I'm in love, baba. In nature.
Ubasha.
In a kuyemo, na hindu ya maya. Chuemo, pepe. Chuemo, pepe.
Baba, chuemo, pepe.
Maria,
Nijoro wa umibitonza
Hejuru, 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 heju